Honorable Kennedy Agyapong akopiemu ewo the late of akomina kwache nabusuemfie nabusuemfo arwo ho se Osha honorable ayankasa yenim no no kodwo Wofa KK busuemfie ho ni jiri ene ne ma ene busuemfo matwa hye ho no ma na akoda ne nsuo tie ene honorable Kennedy Agyapong obo ne nia nsuo nko na eba kasampo no na ehwa yedin edi amano na adro kopiemu ewo Wofa KK nabusuemfie no wadin sembi etudwa yenko tie ne nsem no na afen so yenhwe de koso ewo busuemfie ho no se de na busuemfo esu na akoda ne aro ho sem no emra
Jesus Christ to demon have on pie. Amen.
Some of the school can be too.
Thank you.